uyu munsi uramutse uvuze abakinnyi bakina ku ruhande rw'inyuma mu kibuga cyenke ba myugariro batanu ba mbere ku isi Nusile Mosi Akajo Lamos uba ubeshe. Uyu munsi uramutse uvuze ba myugariro cumi b'ibihe byose mu mateka umupira w'amaguru Nusilemo Sergio Ramos uba ubenshe, kuko ikinyamakuru France Football gisanzwe kitanga umupira w'inzahabu canke Ballon d'Or giheruka gushira hanze urutonde rwa ba myugariro cumi b'ibihe byose mu mateka umupira w'amaguru. Kandi muri urwo rutonde harimo Sergio Ramos, byumvikana yuko ari umwe muri ba myugariro b'ibihe byose mu mateka y'umupira w'amaguru. Ni nawe myugariro wenyine wo muri uru runganwe rwacu arimwo. Sergio Ramos Galicia ni umwe muri ba myugariro bake cyane batsinda ibitsindo bitari bike. Amaze gutsinda ibitsindo byinshi muri La Liga kuruta abakinnyi nka Neymar, Ronaldinho n'abandi basakirizi benshi beza tuzi ko baciye muri La Liga. Ramos ni we mukinnyi agira umunani amaze gutsindira ibitsindo byinshi mu gusurukira gihugu wa Espagne La Roja kandi ari myugariro. Nitwa Amani Sostene, iyi ni Intare Web TV. Uyu munsi ngiye kukubwira kuri amwe mu mateka n'ubuzima butangaje bya Kizigenzo wa Real Madrid hamwe n'umugweserukira gihugu wa Espagne La Roja Sergio Ramos Galicia. Ndagusabe gukora subscribe cyangwa sabone nimba utarayikora. Ndaguhaye ikaze. Sergio Ramos Galicia yapfuze ikinikirizo rya 34 mu mwaka w'1986. Avukira mu gihugu cya Espagne mu gisagara cya Seville ari naho yatanguye gukina umupira w'amaguru. Ramos afise uburebure bw'imetero 1.84, afise umugore umwe yitwa Pilar Rubio asanzwe ari umukinnyi wa Mareles akongera akaba umwe mu bamenyeshamakuru kuri imwe muri televiziyo yo muri Espagne kuva muri mwaka 2012. Amaze kuvyarana abana bane aribo Sergio, Marco, Alejandro hamwe na Maximo. Sergio Ramos yatanguye gukina umupira w'amaguru nk'uwabigize umwuga mu mwaka wa 2004 mu gwa Seville. Ari naho yatanguye gukina umupira w'amaguru kuva akiri umwana ari kumwe n'abakinnyi nka Jesus Navas. Mu mwaka wa 2005 niho Sergio Ramos yavuye mu gwa Seville yimukira muri Real Madrid ari naho mugu agikinira kugeza ubu. Icyo gihe Real Madrid yamuguze miliyoni 27 z'amayero akaba ari nawe mukinnyi wenyine rukumbi Florentino Perez yasinyishije kuri manda yiwe ya mbere nka perezida wa Real Madrid. Sergio Ramos naho ari myugariro asanzwe afise impano yibitse mu gutsinda ibitsindo, aho mu myaka 4 yiwe ya mbere muri Real Madrid yaramaze kuyitsindira ibitsindo birenga 20. Muri iyo sezoni nyine duheruka ya 2019-2020 Sergio Ramos yatsinze ibitsindo 11 muri La Liga, aho yabaye myugariro wa mbere abikoze mu kinyejana cya 2021. Ni nawe mukinnyi wa kabiri yatsindiye Real Madrid ibitsindo vyinshi muri iyo sezoni nyine turangije nyuma ya Karim Benzema. Muri iyo sezoni nyine yakuyeho agahigo kari karashwizeho na Ronald Koeman ka myugariro amaze gutsinda ibitsindo vyinshi muri La Liga. Yari myugariro amaze gutsinda ibitsindo 37 muri La Liga kuva ibayeho. Ramos yakwiye ako gahigo aho yatsinze ibitsindo bishika 38 yabikwije mu mwaka urangiye mu isi twaraye turangije. Mu kiganiro n'abamenyeshamakuru Sergio Ramos yigeze kuvuga yuko akiri muto yakina nk'umusatirizi mbere yuko ahindura agakina nka myugariro. Nyirani nawo mpamvu atsinda ibitsindo vyinshi muri sezo ya 2015-2016. Nyuma y'igenda rya Iker Casillas, Sergio Ramos yagizwe kizigenzi wa Real Madrid kuva uwo munsi gushika uyu munsi. Kuri finali ya Champions League ya 2016 bari bakinnye na Seville, Sergio Ramos yatsinze igitsindo cyo kugurura amazamu ku ruhande rwa Real Madrid biza kurangira Real Madrid itwaye iyo finali itsinze Atletico Madrid kuri penalty 5-3. Icyo gihe Sergio Ramos yabaye myugariro wa mbere mu mateka atsinze igitsindo kuri finali zibiri za Champions League zitandukanye, kuko yari yaranabikoze muri 2014 igihe batsinda Atletico Madrid nyene ibitsindo 4-1 harimo igitsindo ciwe ku munota wa 93 namwe muca muvyibuka. kuri finali ya Super Cup ya UEFA 2016 bari bakinye n'umugwa Sevilla. Sergio Ramos yongeye kugombora igitsindo ku munota 93 kandi bitangira Real Madrid itsinze urukino babanje kujya muri ya minota 33 y'inyongera prolongation. Chugihe Ramos yakoze nk'ivyo yari yarakoze 2014 asindiga itsindo cyo kugombora ku munota 93 nyene. Sergio Ramos n'umwe bakinye bakora ivyo bashoboye vyose kugira umugwe utsinde. Bimwe mu bakinyi bitanga bagahabwa amakarata atukura hamwe n'ay'umuhondo menshi, vyose bakabikora kugira umugwe utsinde. Muri sezo ya 2017-2018 Sergio Ramos yakinye inkino 29 zingana n'iminota 1,566 atsindanwa ibitsindo bibiri ahabwa amakarata atandatu harimo ayatukura abiri hamwe n'ana y'umuhondo. Sergio Ramos kandi niwe mukinyi amaze guhabwa amakarata menshi atukura mu mateka ya Champions League. Amaze guhabwa amakarata atukura ane, akaba amaze guhabwa amakarata 36 y'umuhondo mu iryo higanwa nyene. Sergio Ramos kandi afise agahigo ko kuba mukinyi wenyene maze guhabwa amakarata menshi mu mateka ya La Liga. Amaze guhabwa amakarata 187 rutiranije ay'umuhondo hamwe n'ayatukura. Muri uwo mwaka nyene kwa 2017-2018 Sergio Ramos yakoreye ikosa Mohamed Salah kuri finali ya Champions League yari yahuje Real Madrid na Liverpool, yaje kurangira Real Madrid yitwaye itsinze ibitsindo bitatu muri kimwe harimo igitsindo cya Karim Benzema hamwe n'ibitsindo bibiri bya Gareth Bale. Gusa abantu benshi bizera yuko kugira Real Madrid itsinde ugurukina biyoroheye harimo ikomereka rya Mohamed Salah ryari ryatewe na Sergio Ramos. Muri uwo mwaka Mohamed Salah yatsinze ibitsindo birenga 30, ari nayo mpamvu akivunika umugwa Liverpool wameze nk'ucika intege kuko wasa n'ubuhezwa na Mohamed Salah. Gusa hariho abantu bizera yuko kugira Liverpool itakaze iyo finali vyatewe n'umunyezamu wayo Luis Carlius bifanye n'amakosa yakoze muri urwo rukino nk'uko igitsindo cya mbere cya Karim Benzema hamwe n'igitsindo cya gatatu cya Gareth Bale. Ariko kandi harabavuga yuko kugira Carlius akore ayo makosa vyatewe nuko Sergio Ramos yari yamuteye inkokura mu mutwe ku gace ko ku bwonko, vyaje gutuma Carlius ubwonko bwiwe budasubira gukora neza, vyaje no guteza akoza makosa yagiriye inyungu Real Madrid bikarangira itwaye iyo finali. Amajambo yavuze icyo gihe ni menshi kandi n'abandanya bavugwa ni menshi, ariko n'ivyo bituma Sergio Ramos adashikwa muri ba myugariro wa mbere ku isi kuko nk'abakinyi nka Neymar Junior bigeze kuvuga yuko myugariro wa mbere agoye ameze guhura nawe ari Sergio Ramos. Mu gihe Luis Suarez yigeze kuvuga yuko Sergio Ramos afise uburambe afise imbaraga ahatana, yavuze yuko ariwe myugariro wa mbere amaze kumugora batanga gukina umupira w'amaguru. Sergio Aguero n'umusatizi wa Manchester City yavuze yuko myugariro wa mbere amaze kumugura mu bo bamaze guhura bose ari Sergio Ramos. Diego Simeone ni mumenyerezi wa Atletico Madrid yavuze yuko Ramos umuhaye amahirwe yo gutora myugariro adakina muri Atletico Madrid wo mu yindi kipe atawundi yotora atari Sergio Ramos kubera ko amukunda cyane vy'agahebuza. Sergio Ramos amaze gukina inkino zishika 876 ku batanga gukina umupira w'amaguru nk'abigize umwuga, harimo 50 yakiniye muri Sevilla, 674 amaze gukinira Real Madrid hamwe n'172 amaze gukinira mu guserukira kiragihugu wa Espagne La Roja. Sergio Ramos amaze gutwara ibikombe bishika 25 harimo bine vya Champions League, ivya La Liga bitanu, ibikombe vy'isi vy'imigwi bine, ibikombe bine vya Super Cup ya Espagne hamwe n'ibindi. Sergio Ramos kandi amaze guhesha umugwi wa Espagne ibikombe bishika bitatu harimo ibikombe bibiri vya Euro batwaye muri 2008 na 2012 hamwe n'igikombe cy'isi batwaye muri 2010 cyari cyabereye mu gihugu cya Afurika y'Epfo. Sergio Ramos kandi niwe mukinyi amaze gukinira mu guserukira igihugu wa Espagne inkino nyinshi kuruta abandi bose aho zishika 172 nk'uko kaduhejeje kubibabwira aho haruguru. Uretse kuba Sergio Ramos ari myugariro mwiza burya ngo ni n'umuririmbyi mwiza. Umusatizi wa Arsenal Mesut Ozil yigeze kuvuga yuko Sergio Ramos ari myugariro mwiza, ariko yongera ko ati ni n'umuririmbyi mwiza. Sergio Ramos azi gucuranga guitar, arazi kwandika indirimbo, arazi no kuziririmba. Muri 2018 mu myiteguro y'ikombe cy'isi cyabereye mu Burusiya, abaririmbyi nka Diamond Platnumz warasohoye indirimbo y'igikombe cy'isi. Si muri Afurika gusa, kuko no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abaririmbyi nka Justin Derulo nabo barazisohoye. Ariko icyo tutamenye ni uko na Sergio Ramos muri icyo gihe yasohoye gwiwe. Ego nivyo, Sergio Ramos yarasohoye indirimbo yiwe bwite y'igikombe cy'isi, ariko yoyo yari yo gutera intega mu guserukira igihugu wa Espagne, bitandukanye na ba Diamond Platnumz bariko bamamaza ubufatanye bikogwa wa mbere w'igikombe cy'isi Coca-Cola. Iyo ndirimbo ya Sergio Ramos yayifatanyije umuririmbyi w'umunya Espagne akomeye muri icyo gihugu yitwa De Marco Flamenco. Iyo ndirimbo yitwa Otra Estrella Anticolazo, ubushize mu Kirundi ni kuvuga kuti ikindi cyamamare cyangwa uwundi mustari mu mutima wanyu. Iyo ndirimbo Sergio Ramos yumvikana amajambo avuga ngo komera Espagne, komera Espagne, duza ijwi ryawe, nitwarota cyane tuzoshika ku byiza, tugwanire hamwe, dufatanyirize hamwe, twongere tuzamuke, twongere tumurike. Iyo siyo ndirimbo yonyine Sergio Ramos amaze kubonekamo, kuko yabonetse mu zindi ndirimbo nyinshi nk'iyitwa La Roja Baila, Sergio Ramos Kane, Ni Contigo, Ni Siniti, hamwe n'izindi nyinshi. Ntankeka ko niwaje ahantu muri Google canke ahandi hantu hose usanzwe urondorera amakuru canke indirimbo zawe, ukandika amwe mu mazina y'izo ndirimbo twavuze, uzubona munsi yandikaho ari iza Sergio Ramos kizigenzi wa Real Madrid na muguserukira igihugu wa Espagne. Sergio Ramos uretse kandi ko kuba ari umwe mu bantu bazwi cyane bakanakundwa cyane mu gihugu cya Espagne, ni n'umwe mu bantu ba mbere bafise agatubutse canke batunze cyane mu gihugu cya Espagne. Muri uyu mwaka w'2020 baravuga ko Sergio Ramos afise amahera agera ku miliyoni 80 z'amayero kuri konti yiwe net worth. Ramos afise inzu mu gisagara ca Madrid yaguze amahera ashika ku miliyoni 6.5 z'amadolari muri 2015. Afise zimwe mu modoka zizimvye cyane kuri iyi si nka Audi, Bentley, Porsche, Land Rover n'izindi. Ramos kandi afise amahera agera ku miliyoni 29.5 z'amadolari yasohoye mu bindi bikorwa mwinjiza amafaranga ku ruhande. Sergio Ramos asanzwe ari umukristo, niryo dini asengamwo. Murakoze cyane kudutega amatwi, kora sabuna cyangwa subscribe unakore partage kugira abandi babibone. Andika muri komenti umukinyi mumenyereza mu guca nk'ikindi kintu cyose gifise aho gihuriye n'umupira w'amaguru, tukubwira ko amateka ubutaha. Mugire umugisha.